ibikoresho twahawe n'ishyirahamwe Rukristo ryo muri Leta Zunze Ubumwe rya Amerika ryitwa World Help. Hama rero twebwe nka PTI Church tukaba ubwacu turafite ibitaro biriko birubakwa biri Bugarama bitarahera, ariko twavuze tuti tukiroreye ko ibyo bitaro byacu byibihera ngo bifashe abagwaye, bifashe bene gihugu, reka tube turakorana n'ama hopito ama clinic zo mu ntara zitandukanye dushobore kubafasha mu gutanga ibyo bikoresho natwe twaronse. Nkuko mwamaze kubibona ni ibikoresho byo kwa muganga by'uburyo butandukanye, harimo ibitanda umubyeyi ashobora kwibarukirako, hariho icyuma gikomeye cyane gifasha na cyane cyane igihe umwana yavutse atageze akenewe gufashwa gupimwa, hariho zijya ntebe abagwaye bicarako, nibikoresho byo kwa muganga by'uburyo butandukanye. Icyo bihurirako nuko ari ibikoresho bishobora gukoreshwa igihe kinini kandi ibikoresho bifise ikimazi cyane. Twaratanze n'ama mask cyangwa ubufukamunwa n'ubu twasubiye gutanga ubutari buke. Ababiduhaye bagerageza kubishyira hafi ku $199,000 ingene mpava ndabishyira mu mahera y'ikirundi bihava bingora, mugabo mufashe umwanya murashobora kumva na amamiliyoni menshi y'amarundi hafi ngira ngo amamiliyaridi kugira ngo dushobore. Aho sinashizemwo byo kubikura mu ngendo kubishikana ngaho, icyo ni igiharuro rusange kugira ngo mushobore kumva igiciro cy'ibyo bikoresho. Ko izi ni inshuro ya gatatu dutanga ibyo bikoresho kandi twizera ko Imana izodufasha tukabandanya tubikora, kuko dufise imbono yagutse turifuza gukora gushyiraho icyo twise réseau d'acteurs dans le domaine de la santé, no kuvuga ngo urunani rw'abasanzwe bakorera mu gisata cy'ubuvuzi kugira ngo dushobore kuraba ingene dushobora gukorana, gushyira hamwe ingufu, dushobore gutanga agacumu k'ubumwe ubuvuzi mu Burundi, n'ingene abagwayi bakigwa bavugwa bishobore kwisununura. Kumbure mbese kubera iki abahora bajya kwivuza mu bihugu byo hanze uko atabikoresho bihari bashobore kugabanuka. N'ubu turazi ko ari ibitaro babikora bavura abantu mu buryo buteye imbere, natwe ni inyota yacu, ni imbono yacu, dufatanije nabo bose kugira ngo dushobore guterera muri ubwo buryo. Rero si ubwa nyuma kandi si ubwa mbere. Muti mwafatiye kuki ubwa mbere ho turafise ibitaro byari bisanzwe bikorana n'ishengero rya PTI Church nk'ibitaro by'ishyirahamwe ryitwa World Outreach Initiatives, dusanzwe dukorana mu bikorwa bitandukanye Harvest Initiatives cyangwa abimbuzi, dusanzwe dukorana no mu bindi bikorwa by'ivugabutumwa, mu bindi bikorwa bitandukanye. Abo rero baje ubwa mbere ko dusanzwe dukorana n'ibindi bikorwa, hari ibitaro by'Imuramvya, ibitaro bya Leta by'Imuramvya na Centre de Santé yaho mbere turanakorana, kuko murumva yuko ibitaro turiko turubaka biri Muramvya, turakorana nabo, ntitwaroreye ngo tubanze kuzuza, dusanzwe turiko turakorana nabo. Icya kabiri cyafatiwe ko turetse abo dusanzwe dukorana ibikorwa bitandukanye n'ingene ibyo bitaro bisanzwe biriko birafasha abenegihugu. Hari ibitaro bikuru usanga byitabwa n'abagwayi benshi, ibyo rero byaje imbere mu byo dusanzwe mu byo ko turakorana. Hariho n'ibitaro usanga bitumbereye abantu aho nikora, hari ibitaro bibwa biti twebwe mu mugambi wacu tugomba kuvura abagendana umugera wa sida. Abo rero turabitwararika cyane, nababwiye ibitaro biko bifashwa n'ababikira bavuga bati twebwe umuhamagaro wacu ni kuvura abana bagendana ubumuga. Ni kuvuga ngo mu yandi majambo abantu bitwararika abantu aho nikora basanzwe badafise uburyo bukwiye bwo kwivuza, badashobora kuriha ayo mafaranga menshi asabwa n'ibitaro biteye imbere. Abo nibo twebwe duhamagarirwa cyane cyane gukorana nabo. twagomba gutera intege cyane hariho ibyizegwa bitari byo bivuga ko amashengero yitwararika umutima gusa ko ari kubwira abantu ngo nibihane ibyaha ukamenga amashengero arahejeje ariko igikorwa cy'ishengero rukristo bishika kure ishengero ryahamagariwe kwitwararika umutima umubiri n'umushaha kandi ugiye kuraba no muri kahise kinge n'ubutumwa bwaje muri Afrika abo twita abamisiyoneri cyangwa batuzaniye ubutumwa mu kuboko kumwe bazana bibiliya jambo ry'Imana mu kundi kuboko bakazana kinini bakazana ikinini bakazana umuti wo kuvura abagwayi kuko umuhamagaro w'Imana dufise nk'ishengero rya Kristo ni kwitwararika umuntu muri rusange rero twagomba ngo umuntu wese abitahure uri kwa muganga uri umukozi w'Imana uri kuratera urushinge uri kukorera Imana uri ko wakira namwe gabamenyesha makuru muri ko mukorera Imana twebwe twese dushize hamwe inguvu dushobora gutuma icy'Imana igomba kuri iki gihugu kirushiriza kugaragara ijambo ry'Imana rikavugwa icyubahiro cy'Imana kigashyirwa hejuru abantu bagafashwa ku bwinshi kandi mu mpande zose.